Kukho izakhamzimba ezibaluleke kakhulu okufanelwe zitshiwe ngumama xa ekhulelwe naxa encancisa. Ezi zakhamzimba zibalulekile nasekusekeleni ukukhula komntwana. Isakhamzimba sokuqala kubantwana abasakhulayo nonina nguvitamin A. Uvitamin A unceda ukukhusela umntwana nomama ezifeni ezisulelayo futhi enze namandla okuzikhusela komzimba i-immune system aqine omelele ekulweni nezifo. Uvitamin A ufumaneka kwisipinatshi, enyameni yenkukhu, esibindini, emaqandeni, elubisini olune-cream, entlanzini, eluswini, nakwiziqhamo ezitsheli okanye ezinombala o-orange nemifuno. I-calcium ibalulekile kakhulu xa umntwana ekhula. I-calcium yiminerali esetshenziswa yimizimba yethu ukwenza amathambo namazinyo awomeleleyo. I-calcium ifumaneka ekutyeni okunjengobisi, amasi, ichizi, iyogathi, namathambo athambileyo efishi njengawesardini nee-pilchards. Ukutya kwesithathu okudingwa ngumama okhulelweyo noncancisayo kunye nomntwana wakhe kukutya okune-iron. I-iron isikhusela ukuba singaziva sidiniwe sibuthakathaka. Ikukhusela ezifeni ezininzi. Sidinga i-iron encinci emzimbeni. Xa singafumani i-iron eyaneleyo ekutyeni kwethu, singazizwa singenamandla, singaphilanga kakuhle, singakwazi ukusebenza imisebenzi yethu yemihla ngemihla. Umntu angafumana i-iron eyaneleyo ngokutya inyama ebomvu, ikakhulu isibindi nentso, okanye atye isipinatshi, iimbotyi ezomileyo, umgubo wombona owongezelelwe izakhamzimba nesonka esongezelelwe izakhamzimba. I-iron efumaneka emifunweni njengesipinatshi ingena kalula emzimbeni xa ijiwa kunye nokutya okuno-vitamin C omninzi njengenatshisi nelemoni. Kukhona ke nokutya okungasiniki impilo. Oku kutya kufanele umama nomntwana wakhe bakuphephe bangakutyi. Ukuba kuyatyiwa oku kutya, makutyiwe kube kuncinci futhi kungatyiwa yonke imihla. Ukutya okunamafutha neswekile netyiwa eninzi akulungelanga mntu noba ngubani na. Kufanele sikuphephe singakutyi. Ukutya okuthengwa sekwenziwe ezivenkileni kunamafutha amaninzi angenampilo neswekile eninzi netyuwa eninzi. Imizekelo yokukutya okungalunganga yitshokolethi, iiphayi, ukutya okufrayishiweyo, okuqhotyiweyo, iibhiskithi, amagwinya, isikhumba senkukhu, ukutya okunamafutha, i-ice cream, ii-chips ezishushu, ii-simba chips, ii-poloni, ii-russian nee-frankfurters. Oku kutya kubanga ukuba sibe neengxaki zentliziyo nezinso. Ziyatyebisa nokutyebisa. Ukutya okuneswekile eninzi akulungile kumama nasemntwaneni. Iswekile eninzi yenya ukuba yatyebisa. Idala isifo seswekile i-diabetes nokubola kwamazinyo. Imizekelo yokutya okuneswekile eyongezelelekileyo ziziselo ezibandayo, ikeyiki, iibhiskithi, iswekile emhlophe nemdaka, isirapu, ubusi, ijem, nomongi mali owenziwe nge-lemon ne-orange. Abantu abaninzi bacinga ukuba iziselo ezinjenge Coke, iStony, iSprite nezinye ezinejuice eyongezelelweyo zinempilo kanti hayi eziziselo zineswekile eninzi. Kungcono kakhulu ukusela amanzi okanye ijuice yoqobo encinci okanye ijuice exutshwe namanzi kancinci. Ijuice yeziqhamo ineswekile eninzi nayo, ngakho ke kufanele iselwe kancinci. Xa sipheka emakhayeni ethu, sinako ukucutha ijuwa neswekile namafutha. Ijuwa neswekile kufanele zisetshenziswe kancinci ekutyeni okunencasa nempilo okuphekwa ekhaya. Iziqhamo ziyinto emnandi ongayinika umntwana wakho xa ebawela into eswiti. Ukutya okunamafutha anempilo avela kwimifuno njengamafutha enziwe ngemifuno, iavocado namadongomane, konke kunempilo xa kukuncinci. Ukwenza ushintsho oluncinci njengokususa amanqatha enyameni ungakayipheki, nokubilisa okanye woje inyama ungayifrayishi emafutheni okanye eoyileni, kukwenzela ifemeli yakho isigqibo esibhetele itye ukutya okungcono yonke imihla.